When in your head, don't let it mold. For all of y'all's feeling cold, you're not alone on that road. If God mess the matter with you, you stay bold. Carry a heavy load. When in your head, don't let it mold. For all of y'all's feeling cold, you're not alone on that road. If God mess the matter with you, you stay bold.
Inhliziyo yendoda esikuhlungu. Waqhuqhuleka umhlekazi domcinezelo wakhe wahleka. Kaloku nasesandleni sokuhlupheka. Isikhalo sendoda asifani nesomfazi. Ukucinezeleka kwesandle sondlayo kokuhlupheka kwekhaya. Zilime ziyetyeni. Uqhele kumphefumlo. Kulekho nyembe zizibonayo ebusweni. Logama bechuchusela bathile bebethi imilozi. Lomkuvuyo kwasetyhini besakuphathwa emanyeni. Kanti intshayelela ukuqhawuka komtshato. Ngapha lonyuki nani lomabuye kwindeni. Umsebenzi utata utyile. Isitori endlini sinye. Uxokile wathi utyholwe
wathi ubile.
Umvundla wazeka indlela
nasekutyeni.
Kumzontsundu wavakala ubuhlungu benyoka
ebanjwa emsileni.
Ndaze
ndakuwazwendini.
Ukwala nesibizo.
Kaloku ilahlekile nyani.
Ukufa
kusemnyango.
Carry your heavy load.
When in your head, don't let it mold. For all of y'all's feeling cold, you're not alone on that road. If God mess the matter with you, you stay bold.
Check it, carry that heavy load. When in your head,
don't let it mold. For all of y'all's feeling cold, you're not alone on that road. If God mess the matter with you, you stay bold.
Ndivakalelwe ndakubona intyatyambo yebhongo isihlambi sakowethu iswamo kohlameti igusha phambi komchebi. Ngumqwayito kwelehlobo iphakathi kwaimbalela amatyholo ingcambuzayo zinabe ekhukhweni lokufa ngaphakathi ndichukumisekile ndiyantywizisa intliziyo likhaya lamahlwili ndaphahlwaza ingcinga ndakubona umbono de imvula yenyembezi yanqamleza umbombo nangona ilelumla amehlo ngezimbo zoxinezelelo lwentliziyo amehlo agcwala imibuzo aswele imilomo ngenxa yenkuthalo yam ingqondo ndazondla ngemibuzo ndisithi kazi life elimnyama lawugubungela umhlaba kusini na le mveko ubudo kwengenamaphiki ingilosi ingomsuku umcinga emfeni kwaye likhakhalala lenkunzi eqhalanga lisezela ithunga legazi kwanti ngothule exhantini umkhondo kuzawuxhelwa tyhini ndathi ndizibhebhethe ezincinga zabe zizimema carry your heavy load.
When in your head don't let it mold.
For all of yours feeling cold, you're not alone on that road.
Yo, God mess the matter with you,
you stay bold. Be strong.